sizwa kumkebelele ndlovu ubelungile nomuntu ethanda abantu very too much ubethi noma ehlangana nomuntu esitaladi namoyizele bazalwane kuvela amazinyakhe amahla yelo bese bingelela I'm feeling the pain ngizobhlungu ugatsheni bazalwane bamushone kabuhlungu waligwinya iqatha lenyama engalihlafunanga kahle lafike laphumula emphinjeni njengoba elele lapha eboxini nje iqatha lisekuya emphinjeni odokotela behlulekile ukulikhipha ngokuyasho umbhalo bazalwane kwabasePimville verse 12.5 umbhalo uthi wena nomphimbo omncane qaphela iqatha elikhulu amen ngonyaka wedlule wake wagula ugatsheni ephethwe inkingila kodwa akazange sishiye emhlabeni ngoba isikhathi sasingakafiki njengoba esehambile nje ugatsheni bazalwane uye esihogweni uya kwasathana kodwa akayi kuyokusha uzovele nje abuka abashayo bese edlulele ekhaya ezulwini egrole haleluya wena ntombazane ekhalayo awume kancane ngizokunika isikhathi sokukhala please ungangicasuli bengisasho ukuthi ube nenhlonipho ugatsheni nasendizeni ubesukumela abantu abadala esitulweni yename ngey'nyawo ubekhuthela ugatsheni washa ayina aza ayishine ngisho namasokisi insizwa eklini bazalwane noma ezopheka iphalishi lakhe ubeyiwasha impuphu ngamanzi kanye nensipho bese pheka iphalishi lakhe amen nebheshu lakhe aligqoke ekhaya lenquthu lalwasha edayiklini bantu abami ugatsheni bazalwane wayengezwani notsotsi ngikhumbula eshaya isigebenge sasethula amapiti koti ocingweni kwashabalala wasishaya ngesibhakela wasephula ulimi ngikhuluma nje leso sigebengu safa kusimende olimini nanamhlanje wayethandaza ugatsheni athandaze kubhodlo kosiling namasenke uphuma umthandazi wenyukela ezulwini ngikhumbula abazalwane bamethandazela intombazane yakwasithole ayinomoya ababi wayethandazela intombazane aphuma amadimoni amabili egqoke iy'khinde ezihlaza eyisilver green bazalwane sesizophuma naye umufi lapha ethendeni sesiya naye endlini yakhe yokugcina ake siphume ngeculo-ke bantu abami umoya omngcwele holy oxygen
ubumnandi
sifikileke emangcwabeni bazalwane bami ugatsheni ke yize ebezithanda kodwa benenkinga yamakhwapha niyazi-ke bazalwane bami ukuthi ikhwapha elinukayo livunyelwe ezulwini sizocela izihlobo zivule ibhokisi zimgcobe i-roll off kufanele futhi ukuthi bambhekise phansi bese bemchatha ukuze angapoki sikhathele ziyipoki bantwa bami hheyi yokuthayi mayithaya ithayi yothayi ngifikelwa umoya oyingcwele amfile holy oxygen kuthi ma nginibholofide almost nginibholofide necessarily nginibholofide over times hey le nsizwa abazalwane bami besiyibona indlela yayo ngoba bengihlale ngiyibona yedlula ngakwami phethe ipiki nefosholo ize khona lapha emangcwabeni izoguba lo mgodi ezongena kuwona ugubhe yona samself selingehlaka ibhokisi lingehliswa kancane lijikijelwe ehe ubejima phela lo muntu ngeke azale imali elijikijeleni wena nsizwa yebhuluku elidabuka esinqeni yikho enhlabathi ngehalavu uyilethela uye kulokhu kungikhamisela siyawunikela umzimba wakhe emhlabathini intuthu entuthwini umlotha emlotheni udaka udakeni inhlabathi enhlabathini umsebenzi usuphethwe bazalwane bami singaya ngasekhaya ke siyogeza izandla bese kuthi nina-ke niye emakini nixole impela ngokudla kulingene thina bafundisi iy'nkalakade ezineyintshebe kanye nemikhaba siyabonga-ke bazalwane bami abahle nababi umoya oyingcwele holy oxygen sengakhululeka siye emakhaya.